Yenza itafile manani usombulule. Kuthwa sine ounces eziyi 50 somxube we-saline ongu 25%. I-saline ke lena yityiwa edityaniswe namanzi. Zingaphi i-ounces ze 10% saline ekufuneka zidityanisiwe ukwenza umxube omtsha one 15% saline? Masenzeni ke le tafile manani. Siqale ngokubhala i-total yomxube, silandele kwikholam yethu yesibini ngeepesenti ezi zeseline. Ke ngoku singasebenzisa ezi nkcukacha uzisincede ukufumana i-total yethu yomxube wesalani. Masiqale ke ngoku ngalo mxube we-25% salani. Lo wona uza kuba no-50 phantsi kwale kholam yethu yokuqala, ibe ngu-25% kule kholam yethu yesibini. Lena ke sibhalela apha yila 25% saline yethu ine 50 ounce. Ke ngoku xa sifuna ke ngokufumana inani lethu ezalo kula kholam yokugqibela, sizawuthatha o 50 ounces simphindaphinde ngo-25%, sitsho sifumane u-12.5. Loo nto iyafana no-50 umehlulahlule ngo-4 esekwa ngu-12.5. Ithetha ukuthi le ntengo sino-12.5 weselini pha kweza 50 ounces zethu. Asithethe ke ngoku ngokuba siza kudibanisa ntoni na apha kuyo. Sitsho sibhale imxube wethu esizawudibanisa. Asiyazi kuba zingaphi ezi ounces siza ukuzidibanisa ngoba yile nto sifuna ukuyifumana. Masizibize ngokuba ngu-X ke ezi zinto siza kuzidibanisa ngoba asikazazi. Kodwa ke siyayazi ukuba lesifuna uyenza yi-10% salary. Ngoko ku-10% sizambhala kule kholam yethu yesibini. I-total yethu yesalani siza kuyifumana ngophindaphinda u-10% ngala x. Sitsho sifumane u-0.1x ngoba i-10% sekwa ngu-0.1. Ngoko ke sizotsho sifumane u-0.1x. Loo nto ke yile ichazwa ngokuba kuthiwe u-10% wale salani yethu. Masidibaniseni ke ngoku iikholam zethu zontathu sibe nomgca osezantsi apho sizawuphola khona, apho sizawubhala khona into esiyifumeneyo. Xa sidibanisa u-50 lo siqale ngaye no-X lo we-ounces sizawufumana, sizawufumana u-50 umdibanise no-X. Loo nto ithetha uba sino-50 plus X. Sigqithele kule kholam yethu ilandelayo. Apha ke kule kholam yethu siza kubhala u-15% ngoba sixelele ukuba senza lo mxube umtsha osiwenzayo sifuna ube no-15% wale salani. Sithe ngosimbhale u-15% wethu apha ezantsi kule kholam yethu yesibini. Ke ngoku zimbini iindlela esinokufumana ngazo i-total yethu yesalani. Eyokuqala yokuba siphindaphinde u-50 plus x lowa ngo-15%, sitsho sifumane u-0,15 umphindaphinde ngo-50 plus x. Eyesibini indlela yeyokuba sidibanise u-12,5 lona no-0,1x. Ezi zinto ke zimbini zidityanisiwe funeka zisinike u-0,15 lowana ophindaphindwe ngo-50 plus x. Ngoko sizawuyibhala ngokwe-equation, sibe ne-equation yethu enye enento esingayaziyo eyi-1 engu-x. Ke ngoku masithathe u-0,15 lona simphindaphinde ngo-50, sitsho sifumane ke ngoku u-7,5. Sidibanise no-0,15x ngoba lowo ngu-0,15 ophindaphindwe ngo-x. Licala lethu lasekhohlo elo. Kwicala lasekunene sizawulithoba linjalo, sibhale u-12,5 udibanise no-0,1x. Ke ngoku singakwazi ukuwehlukanisa u-7,5 macala kule equation. Sitsho ke ngokweli cala lasekhohlo o-7,5 bahlaba shishiyeke lo-0,15x osinika u-12,5 ulahlekise u-7,5 kwicala lasekunene ozawuba ngu-5 udibanise u-0,1x. Ngoku ke ngoku siyakwazi ke ngokwehluka u-0,1x macala kule equation. O-0,1x kweli cala sekunene bahlabane ke ngoku, sishiyeke kweli cala lasekhohlo no-0,05x osinika u-5 kwicala lethu lasekunene. Masehlukanise ke ngoku macala ngo-0,05. Sishiyeke u-x ozimeleyo kwicala lasekhohlo ngoba o-0,05 bayahlabana. Kwelasekunene sihlulahlule u-5 ngo-0,05. Sitsho sifumane u-x wokuba ngu-100. Ngoko ke ngoku sigqibile simfumene u-x wethu ukuba ngu-100. Mayengoma sibuyele kwitafile manani yethu sizobona kanye kanye ukuba idibana njani le nto. Apho ubona khona u-x ke ngoku uzobhala u-100 utsho udibanise ujonge uba kuphuma ntoni na. Ngoko sizawuba no-50 plus 100 ngoba sifake 100 endaweni ka-x osinika 150 ounces ozawukuba ngu-15%. Sigqibile ke ngoku.